urukino rwatunganijwe mu buryo bwo kunindahaza umunsi mukuru w'uyu muryango w'umwe bwa Buraya usanzwe ukora umunsi mukuru itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu. Twagiye kwifatanya nabo kugira ngo dushobore kunindahaza umunsi mukuru turi kumwe, kandi murazi yuko umuryango turi kumwe kuva kera mu migenderanire myiza, kuva tucikukira gushika n'ubu, kiretse ujya mwanya mutoya waciyemo w'ibihumbi 2015 gushika hafi 2020. Twagiye tubana nabi mugabo ivyo twarabirenganye, imigenderanire imeze neza, ni nacyo gituma twitavye ubutumire kugira ngo tubereke ko turi kumwe ku munsi mukuru ari uwabo kandi akaba ari n'uwacu. Murakoze.